Siku labwino, siku lopambana pamene tukupatsanso ni programu ija here from the terraces kuchokera kuno ku Times Revision TTV. Mwama siku onse programu ino mukalendine nkonzi ndi mulutse pirirani kachinziri komanso tero programu yatino ya from the terraces tikale tikumva za kusewera kwa ma games a Malawi kunja kwa dziko lino ndi competitions and competitions director wa bunge lija la football association Malawi Gomeziani Zakazaka ndamene akhala kuti unikira kuti kuti zimene zizikutanthauza chani komanso ma games amene wa akhala kuyenda bwanji ndi mtakhala pomwe. Monga ndani na kale tukuti program ino ya from the terraces ndi kale ndi kucheza ndi competitions director wa bunge lija la football association of Malawi amene yu ndi Gomeziani Zakazaka. Gome ndakula ndira program ino ya from the terraces.
Zikoma kwambiri.
Pano tufuna tikambiranepo nkhani ziwiri zitatu makamaka zokhudza ma games amene akubwera wa a World Cup. Koma tisanafike kumene koko nkhani yathu inini ikuyena kumanga nthenje panopo mwina mwachi ndiyo kudza kuti ma games amene wawa ma home games athu tizikapezeka kuti tikusewerera kunja ndiye timafuna kuti mwina mwache mutawunikira anthu amene akutionera pano kuti kodi chenicheni chimene chachitika ndi chani. Komabe mwina mwache tisanawunikirane bwinobwino za ma games amenewa titamva kuti kodi nkhani imeneyi atalephera kunazo kuti ma games a Malawi akasidwa kunja chifukwa chokuti stadium ya Bingu National imene tinaipanga choose kunazo kuti ma games athu international celebrate aipanga kondemu akafu ndiye tibeso bwalo lina limeti kuza kusewererapo anthu achilandira chinthu chimechi mwamtundu bwanji ndiye titaona kuti kodi anthu ma street akukamba bwanji.
Ine zinanga ndine Stefano Randa ni Ndala. Izizi nzochitisa manyazi kwambiri ngati zipo kuti mwina asogolera athu amango yang'anira zinthu pamene amazazi zimuka zinthu zachitika. Mpira kunoko anthu ambiri timausatira bwino kwambiri koma asogolera amene amasogolera mpira samaukonda chifukwa chonena kuti zizi zimachitika chitika. Ndikanakonda kuti ngakhale ya president posankha nduna azisankha nduna zimene mwina munthu amene anasowerapo mpira azikhala chidwi ndi kumpira osati munthu amene amapanga ndale yani. Izizi nizochitisa manyazi komanso mwina aboma atapasa mphamvu a famu aziyang'anira magroundiwo kuti tizoona kulephera kwa famuko kuti famu ikulephera pati kwa pano tizoloza chala famu pamene vuto ndi si famu vuto ndi boma ndi zinthu zambiri mbiri zimene mwina tingakambe mosiyanasiyana koma nkhani ndiona kuti zochitisa manyazi ngati ziko tuononga ndama zambiri kupita kumene kucha ndama zoti anyamata aja akanapezapo phindu akanapeza phindu ndama zimene chazilowa chifukwa choti zikutengedwa transport kupita kumene kucha.
Ine ndi Wito Mkupo Kapantingo. Zimene zachitika zinthu zoti zosangalatsa kuti kwa Malawi chifukwa ifa Malawi tinali mchembekezo kunena kuti pa Bingu Stadium chinthu chinangomangidwa maphindu lake sitimaliona ndi mmene amanenena kuti mipira ina izimachidwa pa Bingu nalosangalala kuti artist Malawi ithopezako levinyo pachani pa mpirawo koma chokhala chotenga mpira ucha kukausiya ku South Africa zaonetsaro kunena kuti kumaleko kunoku samatolengera kuti tindimati stadium kamena kuti kuli mpira yani ndiponso ndinokhudzidwa kunena kuti chinthu cha Bingu Stadium chinamangira chifukwa chani ngati chinthu chomaza kuti mukumanga chinthu chosafunikira chimodza kungochigumula mangapo chipatala khala ngati ulemu pabe chinthu chikuthandiza yayi ngati chinthu chomomwe mulati limangimangide stadium yabwino kupezekaso pamawa mukubweraso kumakati sili mucondition ndie ifa Malawi ndokhudzidwa pa zimene zachitikazi.
Ine ndi Bonwe Charles. Ndizokhudza chifukwa chonena kuti mpira ndi chinthu chimodzi chimene chimapezetsa ndalama kuno ku Malawi so ngati dziko ndizokhudzika kwambiri chifukwa kuti chinthu chimene chikhoza kutipatsa ndalama pa nthawi iyo ndikuti chimakhala kunena kuti chasokonekera komanso ndikuti pamene paja zingakhale ngati kunena kuti tikudalira zinthu za anthu ena kukhala ngati kunena kuti kunoko kulibe stadium komabe timathokoza kwambiri chifukwa kuti cha Bingu Stadium ndi stadium yayikulu koma nochotengera mpira wathu kuti ukasewedwe ku South Africa ndi zinthu zochitisa manyazi kwambiri zinafunika kudalira zinthu zathu kuzakuno konkuno kunali
pamene potengane nechoncho kunena kuti kuyika nako mwina aona mavuto amene alipo kumabe zinafunika kunena kuti mwina stadium ija ndi chinthu chachikulu kumafunika kumaona kuti kodi vuto lili pati chifukwa chinthu chimene chikupasa ndalama pafupi pafupi kumafunika kuchisamalira so ngati tinganene kuti akafu ayikana ndi kuti aona vuto limene lili kuno Malawi kumabe zinafunika kunena kuti mwina mwake pakhale mgwirizano kunena kuti stadium itani kuti ikozedwe chifukwa ngati zingapande kutero ndi kuti mapeto ake mwina zikozi mwangokhala pa chimozimozicho mosatanine
ndi Herbert Zoo ndizoti ndizokhudza kozi kunoko tikamapanga akamatimangira ma stadium zimatanthauza kuti dziko lathu anthu amomuna tidzisewera muti ndingati zikupezeka kuti stadium tili nayo koma tikukasewera kunja zili ndi ma impact ena kuti zikulowetsa tikhuza kuti zikulowetsa ngati chitukuko pansi kozi ndalama zimene zingagwizidwe ntchito kuti timu inyamuke kuno ikakhale kumene kuja ndikusewera mpira ndi ndalama yambiri ndiyosiyana ndiyoti ikanatha kukonzekera zinthu zake momuno ndikusewera ngati pa bing stadium ndi zinthu zoti ndizochititsanso manyazi ndithu ku dziko la Malawi stadium uli nayo koma ndikumakukanirani kuti stadium sigwise ntchito stadium yanu koma stadium upomanga inati world class yoti even matimu ena akunja akhoza kumazesewera pati
umotu ndi mmenemo anthu akufotokozera nkhawa zawo ndi maganizo awo pa maganizo amene wonazo kuti magames a Malawi azikasewereredwa ndithu kunja magames amenewa akuyena kumakasewera ku South Africa ku stadium ija ya Orlando Gome tamva anthu apa akudandaula kunazo kuti sizikupereka chithunzithunzi chabwinobwino ku nkhani ya mpira wa Malawi kunazo kuti ndithu magames amenewa akasewedwe kumenemo komano mwina mwache in detail chachitika ndi chani kwenikweni vuto ndi chani kwenikweni ndi Bingu National Stadium
ya choyamba titokoze kuti mwatipatsa mwayi kuti titebwera pakanema wa TTV kuti titekwalongosolera ndithu a Malawi nkhani za mpira komanso makamaka nkhani yomwe tikukambirana pano yokhudza masewera Flames makamaka potengera kuti azatsimikizika kuti masewera apa khomo sazitseweredwa mdziko muno tsewera kunja kwa dziko lino choyambira kuzonawa kuti pakadali panopa tikusewera mpikisano wa 2022 FIFA World Cup qualifiers opita ndithu ku FIFA World Cup imekachitikira chaka cha mawa mdziko lija la Qatar ndiye tili mu group D group imene ili ndi matimu a Ivory Coast Cameroon komanso Mozambique ndiye chomwe chachitika chona kuti a FIFA omwe ndiye naika mpikisano umenewo akhwimisa kwambiri za mmene mabwalo akuyena kukhalira omwe akuyena kusewereredwa masewera amenewa ndiye anapereka ndithu ndondomeko ya mmene ndithu mabwalo amene akukhalira ndiye zinapezeka ndithu kuti ayi mukumbukira mbuyo mu masewera amene amayena kuchitika mwezi wa June
koma
anayimitsidwa ku pitisidwa patsogolo pano tikusewerana mwezi wa September chifukwa malinga ndi ndondomeko zatsopano zomwe ika FIFA zonapezeka kuti panali maiko ambiri omwe sana kwanitse ndithu kufikiza ndondomeko imeneyo Malawi inali mugulu wa maiko ameneyo ndiye analipasaso nthawi ngati nena kuti miyezi iwiri kuti titaonekeranso kuti kodi mabwalo athu otakonze kuti akhale ndithu mu ndondomeko yomwe iwo akuiona kuti ikhoza kuthekera kuyamba abwalo lamba la kamu stadium limene ndithu ndiye anali domoleratu chifukwa zomwe akufunazo zambiri ndiye palibiretu paka mu stadium chifukwa zofunika ndetu kuphasula zambiri kuti zikhale mu ndondomeko
amafuna mwina monga chani ndi chani akamayang'ana kuti akupanga set 5 kuti ground liti anthu akhoza kusewera ku mpira nzizizi zimene akumayang'ana
zinthu zazikulu zomwe amayang'ana choyamba nchona kuti mazipinda zokhalamo anyamata ziyatimati madresi komwe amakavalira zikhale ndithu zazikulu bwino zoti anthu akakhala zikhalamo masuka komanso zikhale ndithu ndi matoilet abwino zikhale ndi mabafa abwino oti anyamata zitha kusamba komanso mukhale ndithu moti mpweyo mainda bwino mukhale ma aircon mwabwino bwino pamene akhalaso azipinda za oil imbira masewera chipinda chomwe achipatala kwena akhalako choti zidatiza vuta mukoso khala ndi ka mini clinic kachipatala ndithu kabwino bwino
kuthandizira
ku player olowina aliyense yemwe zingamvute ku stadium kumeneko komanso pamene akhala ndithu chipinda chabwinobwino cha anzathu olemba nkhani kuti masewera chakamaliza pazita kukhala msonkhano wathu la nkhani malo abwinobwino kuti makamera kuyika lightning ngati mene tili muno mu studio muli magesi chonchi zizikhalaso ku stadium chakuti press conference idati kuti ndi TV ya serious ya yopita international yonse zizikhala standard imene yoyo komanso tikafika pa bench paja pomwe makala paja pakale ndithu mipando yabwino bwino yokutulidwa bwino bwino yokwana anthu 20 timu ina iliyonse komanso stadium yonse ikale ndi mipando ndithu yokuti aliyense mabwera ku stadium akuzakhala pansi sa ukhali na chikonkrete ngati mwere pa ku stadium koma ukhali na kampando ndithu ngati mwere kuli ku bingu kuchokuli stadium yonse ili ndi mpando
sopano bingu yalephera pati ndi pati
bingu tikuzona kuti chomwe yalephera kwambiri bingu ndi posewererano penipeni pa ground chifukwa amana kuti ngati ili artificial turf kuli ma grade artificial turf pali grade A yomwe a FIFA amene kuti apange certify apereke chikalata ndi chokuti ayi tapanga certify kuti iyi ndi grade yake akupase niso kalata yona kuti chiphaso cha turf imeneyo yomwe ka mu stadium yathu ilibe chiphaso chimene cha FIFA yopangira certified as A grade
ya
chani
ya
artificial. Pamene Bingu National Stadium ndi pa udzu, pa udzu paja pali ndithu ni malimit yake omwe amainera udzu uja umaina udulidwe ndithu ndi malipindo ake alipo ndithu onena kuti udzu okhale wotalika bwanji tsiku lomwe mukusawira masewero komanso okhale kuti wawirira bwanji pa ground pose kuti avomereze. Ndicho chikulu chomwe chatilepheretsa ndithu ifeyo kuti tisasawire masewero pa Bingu National Stadium ndi posewerera pa bwalo sipali bwino.
China unonga ndi chani bwalo umene tichifuwa bwalo lili tinamva kuti afisi li kumene kuja anayika mapampu andi kumayenda kumatiridwa zinafika chinapangisa ndi chani kuti mpana zifike size imene kuti mpaka na pitch manager kusokonekera mwathu ndi mene
tikuzona kuti zovuta kwambiri ndi udzu wathu uja nchonena kuti udzu uja ndi sikuti unachita kuzalidwa momuno ai and udzu woti unachita kubwera kuchokera kunja woti unalimidwa kwina unangobwera ndikuzayalidwa pene pachapa ndikumakula ndiye unapezeka kuti monga mukudziwa kuti malo amene ajawa mbuyo mu matenda a COVID anafika pakalikiriki anasamsidwa ngati chipatala cha COVID ndiye ntchito zambiri zinaipa kumene kucha kuphatikizapo kuti anthu ogwira ntchito pa ground samaloledwa kuti azipita kusina nga kwakhala ngati kuti ndiku facility ya chipatala ndiye napezeka kuti pa ground paja sivamazulidwa zisoso mpaka soso cha zinakula mpaka panali ndithu kathengo ndithu mukumbukira pa madusa zithu zomwe zimayenda ndithu mu masamba a mchezo zomaonesa ndithu kuti yai unali udzu mitengo ndithu mwajira wone kati mitengo tamera ndithu pene pachapa ndiye mitengo imene iyi inakhala ngati kuti yaphako pena ndi pena udzu uja chifukwa udzu umene uchawu muchandana kale kuti si maudzu a mdziko muno yayi nuti anachita kutengedwa kwina kuti amakhala ngati kuti pachizungu chamati sensitive kuti ndofuna kuti muzachengetera kwambiri kwa popera mankhwala kwathira peteleza kwathira madzi pafupi
kuti akulabwino
bwino sikwaso sakudyeka ndiye zimene chazi ndipakhala ngati zaunongako udzu uja ndiye atazula pene pachapa tsopano kuti tiyambe no tsopano ntchito no yoyamba kuthira madzi ndi kuthira sofeteleza watsopano pamene pakhala ngati kuti pakuvutana kuti udzu uja ugwirane chifukwa chomwe chikufunika pakadali pano ndekuti ndikupita sokunja kakatenga udzu uja kuti ubwere usapanga faiza onika kuti kumalai kuno kudzume cha sumali mbili kuti mukhoza
kuti udzume na kutenga ku China unatengedwa kuti udzume na mbili
unachoka mziko la South Africa
unachoka South Africa
yes
ndiye chimene kuti kufuna ndi kutenga ku South Africa ndi kudza yalanso pamene
ngati zizi chikwancho ndi kuti kuchosa so udzu wambiri kubwere sawina olomwe otsopano ndi kuchengetera bwino bwino koma zikoza kutengera po nthawi masabata ochuluka fanyake akafananira kuti ayi nthawi yoti sumina atuonjezere fefe tinapempha kuti ayi mene tukuone laifeyo tidadi tagwira ntchito yolimbi kwemwe tukugwira pakadali panopa mopitiriza kwa sabata ziwiri ground likhala bwino ndi tinahapi kuti abwerenso kuti asayendere ground asanapangire kuti chiganizo chotsiriza koma atikanira kuti sizingatheke ifa yoti nthawi ikhala ngati yatha chifukwa akwene apereke ndondomeko kwa amozambike adziwiretu nawonso pokonzeka aziwa kuti ndege zawo azayenda bwanji kogona zakagona kutiko ndi zimenezo zosangapange nthawi yatha apangiretu pakadali pano
tsopano nkhani imeneyi ya kukonza ground pali mwayi kuti azoti ground imene limene mwache litakonzedwa ma games ena a World Cup tikhoza kusewerera kuno
yes fa pakadali panopa ground lomwe game yomwe akutikanira kusewera kumudzi pakadali pano ndi game ya Mozambique kusanyiza kuti mwezi wa September uzakhalaso ntchito ngati yomweyi yokaliyendiraso ground lija ndikulionesazo kuti kodi mwezi September lili bwanji kuyangana ma game am October pomwe tikusewera timu ya Ivory Coast ndiye pamenepo poti kakhali tachita bwino ntchito yotamandika kuti ground libwino akazabwera azatuzatia ground lili bwino game ya Ivory Coast zasewera kuno kumudzi koma zikazati vutaso ndekuti tizapita sokasewera kunja ndekuti October azabweranso kuzaunikira kuti ngati lili bwino poyangana masewera athu omaliza a mwezi wa chani mwezi wa makamaka mwezi wa chani mwezi wa wa November ndi timu ya Cameroon ndi kuti akazapeza kuti sizili bwino ndi kuzakwera sokunja koma fiti ndi chilimbikitso chonse chikhulupiriro chonse chokuti digital bwino tikonza ground imeneli masawera Mozambique wayeza tivuta tikupita ku South Africa koma masawera a Ivory Coast mwezi wa October amene watasawera pako
chabwino gome titaka mwina kaimadzi tibwerenso mchigawo cha chiwitichi mukonera to from the terraces kuchokera kuno ku Times Television program ino muli ndine nkonsti mulusipirian kachinziri komanso ndi kucheza ndi competitions director wa bungwe lija la Football Association of Malawi Gomeziani Zakazaka ndi mtakala pomwepo pamene sote kubwera ndi zina zotsatira mchigawo cha chiwitichi. Monga tanena kale tu programino ya from the terraces muli ndine mkonzi ndi mulutsepirirani kachinziri komanso sindri ndeka ndi kucheza tu ndi Gomeziani Zakazaka amenity competitions director wa bungwe lija la Football Association of Malawi kukambira na nkhani zokhudza World Cup ndepano ti magames tiyambe bwanji mukuti tikupita ku Cameroon from Cameroon tipita straight kukamenyana mdziko lina South Africa ku Orlando Stadium.
Yes, mene ina konzera ka kuti kuzonali mwina pano pandi chaka cha chinayi chokwindi tu ma siku osowera mpira akumakhala choncho makamaka ma qualifiers kaenda FIFA World Cup kapena Africa Cup of Nations imene ndiye imene zinayendera pamazona kuti ababa tikhala ndi masawera awiri pakati pa 1 September ndi 7 September ndi pa 3 pakati pa 3 ndi pa 4 fayora Cameroon sona osana tsimigize kweni kweni tsiku lomwe ndikasowera masowero mumzinda wa Yaounde koma pala 3 olo pa 4 ndi kuti timu ya Malawi kwenye kukhala mdziko la Cameroon kukasowera ndi timu ya Cameroon pochoka kumeneko ndi kuti kuyenda straight kupita mdziko la South Africa kukasowera ndi timu ya Mozambique pa 7 September
tukamenya mdziko limene ndi la South Africa akapanga organize ma games amene wanindani ndinu ya Football Association of Malawi kapena shika chitike ndi chani munga kapite ku South Africa ndukapanga organize ma games mdziko lale
ndono miko yake ndiona kuti akafa kuziwa kuti game ndi ya Malawi ndi kuti Football Association of Malawi ndiyo mwele ndi udindo ukapanga organize kumeneko ndifacha kecho yamba tapeza malo kamenya ndi feyo ngwirizano uli pakati pa Football Association of Malawi ndi Stadium Management South Africa omwe ndi tutagwirizana kuti lagwirisewe pa bwalo la Orlando Stadium mwinaso chimene chichipa semwai woti tulongosole kwambiri kwa Malawi chifukwa chokuti feyo tapitira ku South Africa
ndi kudabwa kuti chifukwa chani mapito South Africa pamene pati Zambia hapa.
Yes. Tabira ku South Africa chifukwa kuti pali zoti patsa advantage zambiri makamaka saka konzede kama sawira amenewa choyambira nchimene mafusa fusolano lo kuna ndi yankewe potero komaso ndi pereka zifukwa zina ndi zina po yatirira po mangombe pankhani yomwe nitakambe koyambirira ku South Africa chomwe itapita kumene koko nkhani yaikulu ndi kakonzede kama sawiroko chifukwa kuti akakakhale koyamba kuti ife tikakonze masawira athu dziko la yeni pamene ulindo wose ndi wathu ndiye tinaona kutsiko la South Africa kuti kukakhala kophweka kwambiri fwacho kuti talumikizana na zathu akosafa akosafa mudziwa kumene kuja kuli Madam Susan Distombe zindi timu yao ali ndi upangiri komaso katswiri wochuluka wa kakonzedwa kwa masewera umene amakonzera makosafa tournament so na iwacha namene akhala kuti thandiza zambiri choyamba tithandiza kale kukambirana ndi a stadium South Africa za Orlando atipasa pa tego chipa kwambiri komanso namene akhala kuti konzera zinthu za malogona kuti konzera za mabasi kuti konzera za achitetezo ndi iwacha ali ndi ukadaulo ndamene takhale pa ground ngati akosafa kuthandiza mwana wawo yemwe ali mucheni fachake chime chita kapasa kuli moyo athu khale ophweka zikanakhala zovuta tikanapita ku maiko ena olo ku South Africa konko tinakhala kugesa mwina tukambirana ndi a South Africa Football Association fajira amene waso akhale kale kale kine masawira awo a Zambia Football Association a Zimbabwe Football Association a Tanzania Football Association nawo sali ndi masawira awo mwa konza omwe atakhale nawo omwe atakhale ku chimik fanya kita ndi atipeleza ku South Africa fajira kumene ko mabwalo ndo chuluka sibuzika kala somo kulimbira nakuti ai pali game ya Bafana Bafana olo pali game mwina ya Chipolopolo olo pali game mwina ya Taifa Stars
Antolo wa mu stadium.
Yes.
Akwena kukhala ngati ndi mlili wa COVID mene.
Ababa tikasowera masowera opanda owonera wina aliyense. Chuka sopene popo chifukwa china chomwe chapita ku South Africa chona kuti tikayang'ana ndi maiko oyandikana nawo zinthu zambiri sozi kuchipa kumene ku South Africa. Tikakamba za malogona, tikakamba za anthu kuti kwena kalipire kuti akagwire ntchito, kukambanso ndithu za kubuka kweni kweni kwa stadium. Stadium ya South Africa kuchipa kusena ndi kubuka kwa stadium mwena amaiko mwati andikira. Koma pamwamba pa zonse muzoona ku South Africa kuli anyamata 27. sonyeza kuti tikachoka kwa Cameroon kwa South Africa ndikuti sikafunikira kuti tikagule mayeti kiti anyamata 7 manager kupita ku South Africa kakhala tafika ndikuti pere kuti kakhangaliso tikupungula ndi tundalama zokuti kwena kuononga kwakonza masawera amenewo
preparations yatu makamaka ya mpikisano meneo wa Cameroon amene wa World Cup paipo tukapesa timu imene ya Cameroon ndi Mozambique tuchama sawa tukumenya back to back tapanga prepare bwanji. Then tribe mwayo tumina machiti kwa kupanga bwino pa masera amene ma games at home tukamenyera kunja
because ona kuti pakadali panopa kusewerera kupanda anthu mwana chiyamba ndine kuti zona ndi chifacho kuti mpira ndawe zambiri umawenyera muthu mbongo kuti kuganiza kuti chokhacho tomaziwa kuti ndili kwathu chimakupasa ndithu chilimbikiso chokuti uchite bwino koma tikuza kuziwa kuti pakadali panopa mwina statement imene mwanatu kumenyera pakwanu mwina si kumagwira kwambiri ifacho kuti tikumenyera kopanda anthu nde tipite ifeo Cameroon tikamenya mu stadium yazi tizikaoneka ngati tose taenda ifacho kuti iwo alibe wapasa mphamvu tose kumaoneka ngati taenda nde tikayang'ana kumbali imeneyo chuma tipasabe chilimbikiso chokuti ayi sikuti zikati pa zitikuza kwambiri ifacho kuti sililera mdziko lathu ifacho kuti olo ndakamenya kunoko ndakamenya kopanda anthu koma mina njenakamba kale kuti mwina munthu unatsopano kufuna kungwakonzekeresa anyamata makanizo kuti ayi asamazi tengerezo kuti ayi kumuna sewa watu siti kusewelela kwa watu kuti kuye kwa yenda ayi akangozi fika mklaundi nukazi pereka nukazi sewela fanyo kuti azika sewela opanda puma kumanso pressure ina idios
pali mwai uta suti funa mache masera mene wa amtikula South Africa hako zika unisidwa hapa television
pakatari panopa za tomwe ama gira nchito yona za mene zima ingila za kanema kwa masewela mpilami yendo akulumi kizana nda kaf kuta awone kuti kodi masewela mene wawa ndo nimekizake zikuenda mwanji kifanyo di ndi FIFA World Cup qualifiers kwa maso ni maguruzi makala zosi ya na kwa mbili mkani mene zima ingila za ma TV rights kwa maifetika esesa ndi tuti mene da tulinga nisire mwotu unesire kuti mwina amala wita hapa simpata woti azao nerebe ndi tumasewela mene
so far ma preparations ache ndima players angati amene mukuwatenga akunja andi akuno kumalawi amene atsimikiza kuti mwina kuti akhoza kukamenya nawo masera amenewa amene mukupita mdziko la Cameroon
kwaso mwana kuti tikuyang'ana za anyamata pafupifupi 23 omwe titakhale nawo pa masewera awiri amenewa chifukwa kuti tupita ku Cameroon tisewera masewera awiri mmasiku anayi ola asanu ndizofunika kuti tikhalebe nda anyamata ochulukirapo kuti pata chilika china chake pasakhale nthawi yovuta kwambiri ndithu yobwezeresa anthu kuti alowe malo mawo komanso potengera ndithu nthawi yomwe tili ndi nthawi ya mliri yokuti atati apezeka maplayer ena kuti mwina mliri wavuta pasakhale ndithu zovuta zambiri zokuti tisokerere kupezapo maplayer ena
muli ndi chitsimikizo kunena zokuti masewera amene akachikira mu dziko la South Africa ndi masewera onena zokuti akuzokakha masewera abwinobwino malingana ndi organization ya.
Yes.
Mukukhulupirira kuti anthu amene akupangira ni organize masera amenewa sipakakhala zina zopunthwa punthwa.
Palibe zopunthwa punthwa. Kwaso organization sikuti tikungwasira china chilichonse. Ifeso ndi kuti anthu awiri atatu omwe amapanga organize game ikakhala ngati paka mu stadium paulo ikakhala tikusawira pa bingu paja nawonso ndikuti azakhala kuti apita kumene kukaonesesa. Awowo chomwe akutithandiza ndikungopeza anthu kuti omwe angakatithandize kupanga zinthu. Chifukwa choti tikapita kumene kupakakhangana chiyankhulo ife sitikuziwa anthu kuti apolisi tikapeza kuti achipatana tikapeza kuti anyamata omwe amayenda ndi mbendera tikapeza kuti zomwe akutithandiza kwambiri ndi zimenezozo koma organization yazina ndi zina ikapezekabe kuti awiri atatu omwe amagwira ntchito imeneyo masewera akakhala tali kunoko akakhalabe ku South Africa kuti azikalongolera anthuwo chifukwa china chilichonse akhafunsa akuyang'ana anthu omwe tili nawapo akuyang'ana anthu aku Football Association of Malawi
atapereke bill imeneyi ndi ndani Football Association of Malawi kapena government chifukwa tikuzaza kuti mabwalo ndi ntchito ya government kuonza mabwalo ndi panopo masera amene wawo mukasera mdziko la South Africa amene atakapange food ma bills ndi ndani
apapanda kuti tikuyena tipange food imene zimayena kukhalira ndikuti yemwe amapanga take care of national team akuyena kupanga take care of national team pakadali pano fanyo pakadali pano amene zimayendera apa kumakhala kuthandizana apo ndi apo famu ikakhala ndi ndalama kuyi kuthandizira apo zina ndi zina makamaka za maya tikiti ndi zinzake aboma asona kuchita mbali yawo apapa tikuyena kuvomereza tonse kuti zativuta zatigwera tonse ngati dziko tikuyena ndithu kuunikira kuti tikuyena tikwanirise zimenezi kuti zone sisi kuti tikasawire masawira amene.
Sopano panopo sofa mukwenera kukamenya kuti muziko limene lili la South Africa.
Masawira ku Orlando Stadium South Africa ali pa 7 September.
Pa 7 September ku Cameroon mukamenya
pa 3 or pa 4 fa yoti wosanatsimikize makamaka tsiku lenene kuti tikasawira masawira athu.
Timu yanu taza mbili kumakhala mavuto amene wa amuliri wa COVID ndi zina zotero. Kodi ma players amene wa masunga bwanji mkamu. Kapena routine yake ndipo apanga check kumonisenzo kuti ma players amene wa manje sakukhudzidwa kwambiri ndi umuliri umene wa COVID. Mukupanga pochani.
Pakadali pano chena kuti anyamata atapeza wose omwe tikwena kupita nawo kumene ndeta ikadi ndondomeko zoyenera zokuti anyamata amene wawa aonekiridwe bwino ndi makalabu awo kuti ndondomeko zoti azitsatira kuti sakuti akutetezedwa. Cholinga choti tikamapanga ma test kuti abwere mkampo kumaso unyamukira kupita ku Cameroon sizakhale ni mavuto kuti anyamata awiri atatu lwa anayi apezeka timu lili umene.
Kodi matest amene mapanga kangati? How often do you conduct matest amene COVID?
Matesti pakadali panopato kumapanga malinga ndi ndondomeko yabo omwe yoti panopa matesti kumanga kupanga panga kumayenera kumakhala ndithu ndi ndondomeko yopanga bwinobwino fa chokuti zipangizo zimenezi ndi zimasowa pakadali pano ndi matesti amene watu kumapanga kuti one akamalowa mkampo kuti akubwera kampo kuja timayeza ndithu kuti akubwera amenayezedwe ali kwawo konko akapezeka kuti ali negative ndikuti sabweratu makamaka ali positive samabweratu kubwera tumwa makhala konko koma akhale kuti sana apeze nako amabwera mkampo pomwe akubweraso mkampo muja timapangaso mayesoso yena amene achangu changu ti ma rapid test kuti tione kuti ngabweradi a clean kena kwayambe training kena kuti mazapangano test yonyamukirana ochoka mdziko muno kupita kudziko moti kupita.
Tsimikizileni kunazo kuti sipakhala chovuta china chilichonse ndi masewera amene akasoledwa mu dziko la South Africa.
Choyamba ndikungo nenabe kwa Malawi kuti ndife okhumudwa Afropass Malawi kuti zachitika zimene zinabe zachitikapo kuti
Nkoyamba
tichoke mdziko muno kupita kukasera mdziko lina masewera oti ndi anthu apakhomo kamba kuti bwalo ndilovuta ndiye tiyatsimikize kuti tukonza zimenezi kuti masewera mtsogolo makamaka Ivory Coast mu October komanso makamaka Cameroon mwezi wa November tidzasewerere pa Ping National Stadium koma tikonza kuwatsimikizira pakadali pano kuti ayi ife ndithu ndiokonzeka kakonza masewera amene wachifacha kuti tinduka daulo wokonza masewera amenewa ine ndi yanzanga ena timachoka mdziko muno kakupakisa masewera kumayiko akunja kafu FIFA imatha kuti khulupirira kukakonza masewero amenewo ine ku South Africa pabwalo ndapita apo ndakonzapo masewero ndiye si kuti ndi stadium ya chilendo kwa ine ndiye kuti sizikakhalaso kwa chilendo so tikapita apapa kukaona kuti pogwira ndipati kuti china chilichonse mene chimayenera kukhalira malinga ndi ndondomeko zomwe akafu nda FIFA ayika zokonzera masewero amenewa kuti zikatsatidwe.
Ndatukuza kwambiri Mr. Gomezani Zangazaka kuti munabwera mprogramu ino ya From the Terraces kudzalongosola nkhawa zina ndi zina zimenezo munthu akumastand akudandaula makamaka pa nkhani imeneyi ya magames a World Cup amene akubwera a Cameroon ndi Mozambique.
Zikoma kwambiri.
Mumaoneratu From the Terraces kuchokera kuno ku Times Television programu ino munali ndine mkonzi ndi mulutsi Pirirani Kachinziri komanso sinali teka lero timakambirana nkhani zokhudza masewera amene World Cup ndi mzanga uyu Gomezani Zakazaka amene ndi Competitions Director wa bungwe lija la Football Association of Malawi. Ndiye mtazakhala kumwepo tu sabata mawa lino tione tikutengereni zinthu bwanji programu yamino ya From the Terraces.